Hello everyone, welcome back to my channel Makeover with Shiny. So in this video I'm gonna show you 9 different eyeliner styles taki ek jaise liner lagane ke badle aap different liner laga sake aur apne aankhon ko aur bhi khoobsurat dikha sake. So chaliye video mein chalte hain, lekin video mein jane se pehle don't forget to subscribe to my channel aur mere videos ko like aur bhar bhar ke share kijiyega. So chaliye aur der na karte hue let's get started.
Da 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 da